Bomnika besizwe, bomnika majalmane, awaswishwini, uJazz Landinda, 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 goma shona washoni, uphuthlani ngwakithi, ebenhla msamadala, usiphela makhilimba, umhlavusa, siyawuhlavusa, ngoba uhlavusa izinduna, ngeza kithi akushumayelani, ngoba uhlavusa umshavu, amazala amakhoba, wahlavusa umhlamandla, obezalwa esikhimphilisi, umpakababa ususengenhlamvu okushumayela, bayisekhe phansi, ukushumayela. Uyatela mame, osemadaka, ubona impunga, zazimpili, sayithobala phansi kwentaba, sithi mhlangubo, kanti semgumudlofu, sihlahlange sombambangwe, sobambi namadasa amadaka, ingedla ngedlane, egedla amadoda, yaba semadaka, umgamlashu bemini, yaba kwamazakazi, ebusuhotlowa, untombu nama lokusho ngomkhomlane, khokhotentotho simadaka, umqobela kandeni, lapho kufa khona. Fulala waneta, wemshamo maniki, usowanya kuvuthukulima, isidonda sawise, sawona buyaba nonkosa, sasidonda abantu, yebo kuphela, njengotshwala, budondubila, yebo eqhileni, ubemqeshulwa, ubeshenyathi, yebo kwasondaba, tuwana kavulala myamasha kamathuza into abazelanga loshona, ushenge othanda abantu bengamthandi, ishenge lihle, enganasukulela. Lingabanesimhela lifuze ekhalonina untanga zabantu babele ezabafishane zimbanganesimhela sidlulela ngosokwenzane impuzi yamlambu eyaphuma zonke zabazulu bayi baba ingasho bhuluka umbuti ewasengo yithukela ingwenyangamudla yasho uqonde umkhoto kubale emakhanda ahlasa thangana ulushenga Plus all the pressure, any boy in Bangwasi, how go? That pops in. So I'm going to pull him out of bed. Drop my car. Let's see if I do something like that. This is a big deal. Yeah, stop. Who's him? Kuni. What? If I do love him, put on him. I'm going to. Umkhaphuza amazom. Wena kuba. Abusatha onto yebo khokutsa ngasi unqamela abantu ukusilaza ugadla impi yasila ngebtisha kaphotatu umnapho ukumbunyukela emihlela umnandi ngamonti obuthi ungaphi bese udliwa zindlovu yebo nezimkhunyama yebo ngezakithi yebo kwanobamba usondle simbhunga ibuye ibhembese umlangabe yena yedwa oyibhembeselayo ingqaimantana yabegcela uzulu yagcela umbelebele yagcela ugungqu yagcela impangiso yagcela uzwela yagcela ibulawayo ingqaimaphela yabembelebeleni inyoni yamakhala yabegcela uzulu yaganuzulu ebesenima ebethenzima izimpidla amadoda shishini ezabantu baholo nahlaba lamphedula kwaba banenyembesi umkhonto ubulalebede waza umbamthezi waza ngonomshosho yabemahwaqeni umntwana zimengwani zimengwa zokana umqanqa uvakithi yabe wona mayina ongasekufa yebo ngamadliso nangamaloyiso kephoyokufa yebo ngukhuluphala isidla iya yebo singundwandwe isiyenga yengane esiyenga abantu ngoba siyesiyengamandwandwe sawaguda amakhanda wena wenkashana encene alithi ekushumayeleni umbisi madlanga luhlanganele hanangwebu sihlahle simsithi samsithi umaxabana obezalo bhambule wasibalekela wabaleka waqonda ebhasweni webona ukhaya kwaso ngabe sakusinda
Seats so that we allow the service to begin, which is led by the Archbishop of Cape Town, the Most Reverend Dr. Tabo Makgoba. If we can take our seats, please. Please give us space as we begin the service on page 3 of our service books, hymn 184, Sheshani Neza Ninabangwe.